peno o
escrow gujjo
neddo polo mo hakkilom soda
sularu marotedo ha onon le yonden dirabe na
min fu min fidotobe
watobe robe warbe kaden halaji chobudi hakkunde men
wakati propaganda voteji sanan joken tindinoje fandento en nyau coronavirus.